Over the Ko'olau Mountains, Ka'ohau, Kailua, O'ahu. Please welcome Kumuhula, Mapuana de Silva, and Halau Mohala Ilima.
Aloha mai e nā Hawai'i, o ke aloha no ka mea nui. Reo mai e nā Hawai'i, nā pua nā rei nā mamo. Ala mai ka lāhui, laula ka